Good morning, dear students. Today our topic will be a nice tukra in Teen Tal, Madhyame, that is in 16 beats. Okay? So, let us start.
Kata da, 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 k